Oui, tu as dit que nous sommes là, 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 tu as wafuna lenga razi chitu kubayo ngena kiyo na shale kona ya chablisi mkulu kuli tenga chitiu wa shala konu mkulu kuli 9 months wa chita lo shala la lenkiwa we chito di shali nga sugi guwe
amen
kona mato mazisi haa mwazo kusuga na
mwazo
goba mchulile na taisa mumtombi utaisa ngomuzi wako taisa ngenkomo wa mama utaisi lumo. Hey, you have killed yourself usibulele Yabo, 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 Why touch one Benazo Maru?
uyifake endaweni basi endaweni esa siyanikeza yini sithatha thatha uede mama thatha nje thatha mawuthatha thatha thatha uede uede hambe na mama ndenhle le thatha 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 silungisele ingane zethu konakele konakele maningo jakalasi lamnyama abafuna ukuqeda ingane zethu sidinga umama othi hey nawe mafa isiqhwe ukubula kugcina ufihle sihle uNkulunkulu naye le nkosi yamnani ngibona amadlebana Natasha uvele nalo wami umagcino wentombazane nawe uthathe kuthathe khona kungaka kungaka nje kushise kuhambe
yakhala
angisho into ezu-3 bese siyathandaza into ezu-3 ebalulekile le nto iyikusasa lakho amen lokuthi emshadweni wakho ube nokhuzo I'm very proud angithintwange noma ngaphandle kwakho babungena ngaqalo wena ngowakho wathatha umntombi bami wathatha ukhila wami I belong to you not to any other person ntoqa esibili le nto akusiye yakho ekamama musuthatha into kamama uhamba uyidayisela ojikalasi as le ndakusiyona njani eyakhe ekabani ekamama 3 le nto umuzi wakho umfudo mali yakwakho amen ngiyacela sigobise amakhanda sengiyathandaza siqedile mona umthandaze siwuthandaza sithi uNkulunkulu ufihla nabantwana ngiyacela nonke ngani zami nize la sengizothanda ngifuna ukuthandaza niseduze kwami uzani nonke nina ngigcina umntombi bothishana eduze uNkulunkulu moya engcwele anisikelele anemphoso imphoso ikaba bazonihleka abanye abanye sebethatha imali lento enenza ngayo ingathi useless kanti cha akusaphindeleke emuva kubo bayafisa kusayeke imphindeleke
ukuthi
bayafisa nabo asebeqeda into bayafisa ukuphinda emuva akusaphindeleke emuva kodwa bangenza noma yini engathi umntombi ubuyele emuva lapha busabuyeleki thathile thathile kumthandazwa uNkulunkulu moya engcwele akanifihle ningabudayisi noma sekhona ibona noma sekhona inkulumo noma sekhona inhlebo noma kuthiwa niyabheda nisemuva nisilabhasi nithi kungcono sisemuva ngoba siyaphambili ubuhle bomuntu wesifazane akusiyona i-outside appearance
azange mfundisi
kodwa nabo ubuhle bomsifazane ubatshela ukuthi ngimuhle haleluya bubuka umuntu uthi nje ngaze ngamuhle ngoba naku kuhle khona kunjani kuhle yenze ngomnyaka emuhle ngaphandle kanti lapha kubi kubi ifanta zamahala nje salaba bishop na emnganeni be ngathola umuntu njengomama wena
umfundisi
nawo wena uthi usilisiwe hayi bazalwane angibashinga phandle abakholwa bishop hayi ungathisi manje manje lezi esilisiwe ebese ithathwe zinengane ibambe uyakuyisha ukusha bakho kuye njengokhosi akusho ukuyisha intombi bakho umntombi womunye bishop ukuyisha ubusha ukuthi kwenka moya spiritual usuyintombi kodwa ngaphandle usiyo kadayisi ngefa kulo baba othile kuthiwa unabhodi ebhayibhelini inkosi yafuna isivuno sakhe inkosi u-Ahabi
wathi uLaboti angikwazi ukugesa ngesivuno sabo isinyo ngoba siyifa labo babo lento yenu yifa leli ningadayisi ngalo noma uthi ufika amakhosi hamba ngama taxis hamba ngeimoto enkulu ngoba message ngo PM budget namakhosi impela omgwaqo kodwa hey leli yifa labo baba bethu ngesidayisa ifa leli nife lifele iqiniso ifani ifele umntombi Hayikide value nje njengomuntu esifazane.
Quality.
Ongathinta ke akahikide value nje.
Quality.
Bona sokudayisile siyaxolisa. Namathela kuJesu, you have no solution. Ngoba uJesu uJesu akwenzile umusa, akunika indoda ezokuthanda. Abuyise ubusha nje. Nawo abantu besilisa nabo ungahambe nidayise. Ngimzula nje ubishop uthi ubishop sezohlula abantu besilisa nafele. So nisola nathi. Uyabuya uyabuza ukuthi umuntu osilisa uhlola kanjani? Ma umuntu osilisa la ebandleni siyamhlola thina. Yazi mhlola umuntu osilisa sithi ungafuni intombi kanti imali onayo. Siyahlola kuqala ukuthi awuzi uzohlala ngengane yomuntu. Ungathi love I love you I love you adona mali. If you bank account ina lutho don't say I love you. Shut up. Sehlola nawe kuzoba ukuthi I love I love ufuna ukubudla amakhethe abantu ungenamali wathi umuntu ozobona ukuthi I love sikise ema bishop akuzwe ubuzo unemali wathi othona mathi kuye la one side nonke nanenishelile nathi ngiyathanda abafana namba sesontweni anobuzo sike wahle ku bishop wahlola wathi uzokhokha iaccount yakho bi end inkani uwole usheke phansi Hey! Inkazimulo yamayiqwele ayibasikelele. Sala mando yala mando khophoto. Sila mando. Kama So what I'm trying to say, the enemy, even our government and Sabush, we have vumelut ingan and 12 years, I keep his issue. Because we constitution as a South Africa to keep. Even though Kulungule take. Hallelujah. Asingabula. Amen. God agimtanda ma if we na unkwazu kusebet uglum sela imizova. Imizle ya abula. Ingan said. Unkulungul agalungi sela kika. God bless you. Amen.